Teruka,
Terumana,
Rajawa,
Lia, Ala,
Kulla,
Kulun, Mata,
Daladi, Sari,
Hamadulama,
Hamal, Amru, Jalama, Yamiya, Sri, Mutafis,
Yamiya,
Halian, Amru,
Ilama,
Paraji,
Kurba, Lade, Rabana,
Nuna, Kurba,
Arena, Tuna,
Masjidli,
Dawatiya, Ilahe,
Antaradi,
Warahim,
Rahma, Dilawiyo, Mustafa,
Masjidina,
Bakusunaya,
Kalema,
Rasulullah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ya jale hoba, 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 ya
Ah. Kukurno alani kasok bujaino ata nabi.